Can be a soul. Yeah, man. Thanks, my brother, for me. Amarirana rizebe sinibazaga yukobe. Yeah, nasanga mu rukundo. Yeah, numvaga tuzabana. Yeah, 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 nkakurutisha abandi. Yeah, mvuruta biye minsi. Yeah, nkakwita sweet lava. Kubabazwa n'umukunzi birababaza cyane, bikavuna umutima. Yeah, ese kubera iki ari njyewe? Ese kubera iki wabihisemo kumbabariza umutima? Yeah, iyo nza kumenya ko wakinaga aha, simba naraguhaye umutima wanjye. Yeah, yeah, sinzongera gukunda. Yeah, kuko ibyo urukundo, yeah, birambabaza, bikanshavuza, bikandenga, bikamvuna umutima. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Nakweretse inshuti n'abavandimwe, naguhaye icyizere cyanjye cyose. Naguhaye umutima wanjye wose. Nakweguriye ibyanjye byose darling, ariko wowe ntiwigeze uha agaciro ibyo naguhaye. Ngo sindi dangote, ayo namwe mu magambo wambwiraga.
Iyo nza kumenya ko wakinaga aha, simba naraguhaye umutima wanjye. Yeah, yeah.
Sinzongera gukunda. Yeah, kuko ibyo rukundo. Yeah, birambabaza, bikanshavuza, bikandenga, bikambuna umutima. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Bikambuna umutima. Hey, yeah, yeah. Amarira narize be, sinibazaga yuko be. Yeah, nasanga mu rukundo. Ese kubera iki ari njyewe? Ese kubera iki wabisemo kumbabariza umutima? Yeah, yeah, kubabazwa n'umukunzi birababaza cyane, bikavuna umutima.